to do right. My band and my whack, and that's what I put to say. Ethi uphumele obala mina ngirephela lesi singizondela ubala esingakholwa ukuthi isikopo sami siqinwe kwenqama nongirephela ijaba ngaphezu kwalokho kuqama eda nokuthi hip hop ngiyayithanda ngirepha ngiluka ibhekethi kube manzi anda usport uphakamisele isigada ngaphezu kwendanda angayeke niqonde ngi-hardcore ngaphezu kwekhonda kusho ubeat ngirekhode olayini asoze ngishode ngenza ama-fake abode mayivele ijens asoze ngiziphothe ngobambela ipeni eduze ngiqophe ukuze nezingangifili zingifisele okumhlophe nyamazane yasenquthi iphumile emgedeni ilambele okumhlophe njengamafruit ensimini itini ibhala ama-lyrics andithatha ngibeke edini isipotha phezu kokubhidi wasedubana ke ntedeni ngiyisincadi uvele or nifuna ngize ngifake ibhadi ukuze niqhele ngathi ngayiyele mavava kusho imike ibhodivaka Okay, abavume mabephika buyisana imike ngakumina abashunqe ngeflow bafuthe khumbula ngisebenzisa imuthi ukuze nginilute ningilande nakufacebook amagiga angeke aliphuthe ibheke okuhlukile ukuze indlebe zenu isuthi uSpoger manje isusile futhi akusondaba yamuntu ukuthi ubani ongithumile ninagcwalani istyle esihlukile nivume nokuthi spotlight ngisincukile ngoba nibhizi nesimelika ngathi nidukile mina ngijulile lokho kwenza nisale ningivumile ngizoyipushe i-hip hop noma sengidumile sibuza abangisabani uSpoger isoja ngisona isitabani kodwa mangigibele emayikhini kudleka indoda ngisangane aningithusi njengomgorha eketangweni ngisemqeni udisamini usithola ucula amagugu esihogweni iSpoger sincenge senza kushekhe i-MCA ifake masibambe ipeni khumbula nami ngifuna ukubopha ngithenge i-cherry yami itransiyeke ungu-driver crazy mambene nokubawekhe kule track ibotifake mambene nokubawekhe kule track ibotifake Mabene nukwa weki, kile treki kuti fake Leya masosha Spoji soja Leya masosha Spoji soja Leya masosha Leya masosha Dank jang jenipal